ɔdin da mienu ɛwɔ kokoku ase ɛna ɔyɛ sɛ ɔde ne bɛma ɛkɔhyɛ akwala anase a ɛhɔ na ne papa ɛba bɛkye no no nti ɔkyira ɔdi wura na ankɔ sɛ ne yire ɛyɛ ade a ɔmma ne ho kwan ɛma ne nda afɛn so no ɔne ne da wa akwada anankasa nkasa ne papa ɛda mu
abusa fo sɛ de ɔnyum to fo da de lumba ɛka na asɛm wɔ ne nyum sɛ akɔno bɛkum ahiafo no wei de da bi akɔno bɔne ɛde ebinum ɛbɛdu akyire Papa bi ane din ɛde Joseph Bejida oyɛ farmer na so ka yaw esona ne ne edin a Ghana fɔdodo na nasa ma fɔdodo na ɛde enim no na bɔne papa yi ɛde ɛnyɛ bɔne keto emu nsɛm de ɛdɔ so amedi bi ɛbrɛm according to reporter Minsaka no ɛyɛ Joseph Bejida yɛ friend yaw eson oyɛ farmer sɛ de medical aka no na wɔhwɛ nyame anim abɔ mɔden ɛne abɔfra baa yɛ keto a Wedi 7 years at Dutch, I said, Wedi file a bofrana, and on I'm so am an edina copia mu ewo job. Now, according to reporter, I am Sarkano, Aye Joseph Bejina or your farmer, now bofray away 7 years, I was saying, or catch up bofranis, Uncle Jano, ewo ni co quassin, and the co be a watte, on one on Sisa Emrefi, and just only a bofray echo co co na so honoma, a honoma, and or can bofray to honom, and the man boko. Owie your sign so ethreti and bofranis so nim na otim mutro bi anaso okachro bi a enye wo bekuno na fomu de na siye no anso ho a ya obegina esign so enye abofre befie one ferry abofrane papa bofrane ankasa papa dem eno ne abofre ekoda abie ma ne papa ebeche wo mom de no kopie mu ewo police station na emunsam edoso utiti report ne mu ya na de say ya obegina wo chirim se ne yire ene no enent na opebi bi e de twetwa na se ne orgasm no opebi bi de bi akwakorue ne sa bofra 7 years watumi ne no akwakoda ensam no emu areho na ntase bia so enhyada enim sa na report no munsam de edoso eho na nkyremu ne nyina e wo ko fit tv adaroma on angel fm eno ne reporter edin komo na sa ne bekɔ ne akote mu nkyremu ye de aba no na mekanfo bestdo.doorship and e de amam bestdo de se wo uk na wo ne mabia person shipping mraga Saying Tade and Paboy, Jenny, ye di cars, Bibiano, Unyafra, Penifony Beddings, and was Wakama. Samson, Abia Wagan has a person called Fanny, maybe our UK Emra, and also the list and one more metal twenty come a park cranny ye, Edia Bedrugan, and money Bedrugan, and so location at Bemano, a whiny de Branyafine di Kojo, Bina Chenanko, and one summer baby Brena, a be a quaquira. Open Tremupio, Monambes, a good screen, and so to me a fray, Nan and Penny for Eddie and Common. Young Quinn Cotis, Sansom, and report ne bi emra
ya ko wajatum wajatum se akwara ne de otene ne nsa onyankopon anim se okasa oni akwara ne enda adade a na oboa nemum no se ne na akwara ne dikan aka se one no eda baako odene da mienu ewo kokoku ase
yeah
ena mienu wo dem ena de toso enum ena chese ne papa eba bechi no no eno ne de ose onje enu entum nemum no What you two mean, sir, on your colano, Edda Baco, Ewoko Quassi. Now, they toss me, you know. And no, yes, sir, or then the Bema Eco Shakola Nasia. A Hona and Papa, a Babache, no, no, in tea, a Munu, and a Natchez, a wire, a Hono Crano, or try with you run
uncle.
Ah, well, I told you, Remunano.
But Ochessa first one, dear Coco Quass, what you're in the coy.
Ochessa Coco Quass, one day, what you're calling it to her. Generally, to me, a Remunia. Na chese anka wadene e tunane so. Inti na anche de mrem. Ena ne papa ebe piye honu mwa. Omu eche no. Inti nu wajini mfum tu watu. Ene ne na so.
No, no. Se insi se tre. Inti na so no. Inti mi on nya sa straight. We se no for the setting. Yeah, yeah, de. No. Inti se se. Osho. 10 years se di. Osho. Obibana. Why are you?
Yes. I are a host them. Inti. Aye, judge ana chese oti edwam. Eh ana Dorinda Smith ata entremu a. We nu cry asotwe a iso ifise ohwe nimfie nu so eka ho bi. Eno na ma emfie nu o ma nsa de etisa. Ifise ohwe akwala na asikra mpo na. Sene ye wase akwala na sene nu so kra kwa kofa bibi foforo. Aye nu so aba beto abusuafo so. Eno nu se nu eh na kense nu se ye hwe ho na ye de no ho asotwe edema. Nso nu judge nu etira na chese ohu ni mobo ne mum sene beye na ebe ye esua de de ma foforo no enu nti na wa ma no emfie edu no enti me no ka se de o bepue mu ewo ase breku nyam bechira ya re ho sem na no na na ye bisa se e den na be ma akokura a oti sei watimi ama wo ne akwada keto a o ya wo na na kra emfie nson ene no akwa akoda na nhwem kakra ye ye che se na opani nu edikan akika ewokrum wo no mu se ne yire e ya ade a o ma me ho kwan e ma ne nda afensu no
e yire ma ne kwan ma ne ne nda ene ya first reason ene second reason so ye den
ene second reason so no ene no sa ntinu amma che se o ntwabie nku ana sisi ano wotwa nti wotwa na se ba ne kon ho a ohun ba bia emfa mfa ene ne nam so a ohun akwala na che se otumi efa ne se ne girlfriend a che se one no edidedi da rough rough nti wagye ne mfum so atum a che se sabre de ye de na kwa kopie mu e wo ankafo na kofi ade ba kwa ye bisa o manfo
me ba o me ba kokko ase ho no akra ne di na chi enne kwa afuo mu ho anase ye kokko ase a e wo emfikire
o me pie mu e wo ho no na ho ne ya kura nti edan nu esisi mba ko ba ko e wo ho no nti eye efie a chese ewo ho no mba ye duedua koko nu bebre ewo ho no a chese eye efie nenso no koko ase ewo ho no nti nu oka che akwala ni se onkonko ja no na onkonko fa eye koko a wate e die gu ase emre fie no no ko ho no edikan no woni akwala no ekoko ye sa de no e na ni mie nu so nso no ka che akwala ni se wate ti bo fre bi ewo ho no nti nu woni akwala na chi akwala ni ni na chi na one no enko na onkonkoji eno ko ho no mu a woni no ekokoda ho owie no ogba akwala na no se ma ne nka nti obeto abuduaba e di ama no e na che se enu no eye miensa woni ne da wa akwada na nkasa nkasa ni papa e de mu na na ye bisa se sa ne ma we nu ekoso nyina na akwala no a wonye mfie nson wano ate kama e de e de nti eno wantimi ambo ne maame ana se ni papa amane e no e na che se ababeto dwa se akwala no eye se obeka ne mum nu awofo no e na che se omu no eye se wo yakwala bone enti nu asem go ese pania no enye wo wano na se enti na asa akoda ne e ka no ma nhye da anji na ndi ene ne ma akwala no so e ka na no tu mu a be ye emfie be enna bebre ni no enam so ama akwala ne enti mi ambo so afi de ne papa nkasa be be so omu mu a eno akwako wie se enti sa dwe de opania ye fe ne se Joseph Begina a dodo na efre ni se eye yaw ison no yedina kwa kupie mu o ankafo a okwa kutwa emfie du ewo ho
oh ne ire ne backcourt
abusafo obia ni hon mo baaye obia ndi na chinti eye ono the republic versus yaw ison
hey
kusia obia nti ho no mo
like say yaw ison e ka menko aka ono nko a
abusafo eye asem o eye Joseph Begina ne boni e wodi asese ano edina kopie mu ewo jo ɛne ɔfa baabi obiaa ɛkyerɛ n'adwen ɛdefa ho na ɛba ne sei na na awofoɔ no ɛne ɛbɛserɛ sɛ wo ne wobabaa bi ɛte hɔnom ɔbɛka asɛm bi ɛkyerɛ wo a ɛwɔ sɛ ɔtumi pay attention san sɛ wotie report no mu a ɛyɛ abɔfra yi ɛka kyerɛ n'awofoɔ sɛ sei ɛna papa yi de ayɛ no nanso ɔm sɛ woyɛ akorabɔ ne kama no tom ɛne sɛ ɔsan tumi nya akwanya no ɛkɔyɛ abiem ɛwɔ abɔfra no ankasa ne papa ɛdɛm mu ansa na mɛtoa so no na meka adwuma pa on demand services ɛyɛ online platform a sɛ wonya register wo download wɔ play store anaasɛ app store na register wia ɔpɛ artisan bia ama no bɛɛ w'adwuma ama wonya kɔ app no so a wobɛnya bi sɛ ɔpɛ masin foɔ ɔpɛ plumbers ɔpɛ carpenters beauticians bi ɛna wɔpɛ ɔpɛ fashion designers ɔkaa sɛ wɔfona sɛ ɔpɛ repairers ɔmbɛsiesie deɛ ama wonya kɔ app no so a wobɛnya service providers no nyinaa bi ɛwɔ so ebia wotu akɔ baabi wohwehwɛ dan wabrɛ a wopɛ agent ɔbɛboa wo a wode download app no wɔ play store anaasɛ app store na registration no service provider bi a wɔpɛ ama no bɛɛ w'adwuma ama wo no nya kɔ app no so a wobɛnya bi ɛwɔ so afei hyɛ no so sɛ woyɛ service provider sɛ bia woyɛ masi ne woyɛ carpenter no so pɛ sɛ nkɔ app no so a wobɛyɛ registration wɔ mo website no so www.adwumapa.com na wo nso ayɛ registration ne kama sɛ dɛbɛyɛ a wobɛnya afoforɔ ama wabɛfa na wakɔyɛ ɔmo adwuma ɛde ama ɔmo kama paa na wɔnyɛ scan so ɛde ɛfrɛ mu wopɛ enquiry sɛ ɔmo numbers agu screen no so bɛtumi afrɛ na ne ɔmo ɛde nkɔmmɔ and some way ɛna abɛto dwa ɛwɔ social media mede bi aberɛ na sɛdeɛ mɛdeke aka no awofoɔ no yɛnserɛ yɛbɛserɛ sɛ yɛ mama no mɔma yɛni nkɔ mo ho ma yɛnka sɛ ɔbɛdɔ yɛ mpani nsɛm wɔɛdɔ yɛ akorabɔ do wɔde mu ngya no nka no kora bia na obi ɛredi ne bɔne nti yɛbɛserɛ sɛ ɔyɛ awofoɔ biaa wɔbɛma w'ani ɛku ba siane sɛ ne nnipa bɔnefoɔ no ne ɔma ne te afiefiem ne yɛ area mu mede nsɛm no nyinaa bɛsi wɔ ha sɛ meden ɛne ka akyerɛ nana akosia makram
ɛba mmarima hwɛ mu di a dr amuzu yɛn na africa ha nyinaa yɛagye yɛ atom sɛ woba yɛaseɛ hɔnom a yɛsa nyarewa bebree ne nyarewa a yɛyɛ a ghanafoɔ agye yɛ atom atene africa ha nyinaa yɛ mema hu yade na esa enti bema bi a otie mi a de kan so owo weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesue wo e be obi ehwe me wanya prostate wakoye process adwiri ye ye firi honom mende ni bema na mpeje biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe bua wo yasue ne wo Kumasi Tafu Club 600 yadwuma from Monday to Monday anopa nonson yadwuma go fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawo gi hio chalo